Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare.